Yeah, it's got dog it is. Lapa keep a codamakes animal so promote again. Ususa lapa, so it will legally arch. Susse, it's got to a nurse. Nank and Jamakes and Nank. Say a born. Get on our boat. Mind your mouse of Fila Panja, so keep a foot amakes anela. Ukhipha amakhizanela. Akukho okunye usebenza lokho uma usuphuma odakeni. Umsebenzi wawo ukhipha amakhizane. Ayikho enye indawo ukhipha khona amakhizane ngaphandle kwesigodo, ngaphandle kwetshe. Yona ndawo yawo nje ububona ucentekile nje. Ufika njalo la. Sonke isikhathi. Usala. Ufika la. Uzokhipha udaka. Iyawazi ukuthi uma ingena lapho odakeni nje amakhizane uma esefika esigogeni azophuma onke.